District Kathiwe Bujirini na Mayingo Shei Amza Adam Iguru asabye abasilamu mu kitundu ekyo okukozesa ssente kateka za government okulaba nga bekulaakulanya bano abawadde ekyokulabirako ekyenteekateeka ya Operation Wealth Creation eyazze mu kifo ekya NADS.